guys, mambo zenu, karibuni tena kwenye channel yangu, urembo na fashion. Usisahau kusubscribe hii channel, kulike hii video, na wapenda sana, tuendelee na video nzuri sana, kama mnavyoiona wapenzi.